aya hayga nolo shay nur ka guineysweyan eyneysweyan tan shatay il wahadadu ogta wey olole hel caashaqu wiskadu aqal aya hayga nolo shay nur ka guineysweyan Hey, this weekend, tan shatay il wahadadu ogta wey olole hel caashaqu wiskadu aqal
Thanks for watching and don't forget to subscribe, Lanjay.